Bulawayo 22 degrees, Ekweru 21 degrees, Mutare 22 degrees, Kwekwe 25 degrees, Kadoma 25 degrees.
Thank you. Shamwari mpfumi ndudzevo.